Bayambibwako tebinagwa mwe bale nyonja kade bawe ko just sample.